Badziwe Online TV.
Ndakulandirani Badziwe Online TV.
Masira bwanje
yakubwirizirani nkhani za madzulo.
Pachito yokonza malo opangira magetsi amparamanga ndi malo ena opalira magetsi kuti ndi omwe angathandizire pantchito yofuna kufikira anthu ambiri ndi magetsiwa. Ndunayona za malonda Sosten Gwengwe yanena izi ku nyumba ya Malamulo pomwe imayankha mafunso aphungu nyumbayi malo mwa nduna yona za mphamvu za magetsi a Ibrahim Matola amene sanali nyumbayi. Mwazina aphunguwa amafunsa boma pazomweli kuchita pofuna kupereka mwayi wa magetsi kwa anthu ambiri. Agwengwe anati boma likuyembekezera kuti ntchito zokonza malowa zikadzatha zidzachititsa kuti boma likwaniritse kulumikiza anthu ambiri ndi magetsiwa. Agwengwe kufotokoza zambiri kwa mtulankhani wathu Pemphero Malimba.
Kwambiri boma lukuyang'anayang'ana amene timagwirana nawo manja pankhani ngati zimenezi. Ndikunena pano pali project ya mpatamanga imene a World Bank akugwira pamodzi ndi unduna wa za mphamvu komanso boma kuti tipange magetsi ochuluka kwambiri mwina times 2 amene tikupanga pano. Ndipo project imene ikatheka ndiye kuti nkhani yofalitsa magetsi malo osiyanasiyana idzakhala kuti ikuyenda bwino. Komanso boma likufuna liyambise project ija ya ma mini grids kuti tonse tisangodalira line yochokera kunkula tikhalenso ndi ma grid ena madera mwathu amene titopanga magetsi kwathu konko nkugawana kwathu konko osadalira kuti kodi nthambo za Eskom zidadutsa kuti.
Alezi okwana 30,000 mdziko muno ndomwe boma likukonza kuti liwapatse maphunziro pofika chaka cha 2026 komanso kuonetsetsa kuti akulandira ndalama. Modzi mwa akuluakulu kundunawo amaka kunduna ona zake masamaliro cha anthu a Justin Hamira wati mwale 26,000 amene adaphunzitsidwa ntchito yawo alizokola 2,000 okha nda amene akulandira kanga chepe ndipo ena 3,000 ayamba chaka chino. Sam Kalimira ali ndi nkhani yonse kuchokera ku Mzuzu.
Hamira anayankhula izi pamwambo umene amapereka masatifiketi kwa alezi omwe amaliza maphunziro awo mophunzitsidwa ndi a Synod ya Livingstone ya kunthambi yoona za maphunziro amkombaphala, maphunziro omwe atheka ndi thandizo lochita ku World Vision. Iwo anena kuti kunduna ali ndi mapulani oonena kuti alezi aphunzitsidwe bwino ndi kukhala ndi ukadaulo wa kasabedwe kabwino kana komanso kuteteza ana ku nkhala zosiyanasiyana.
Mmanyumbamu anthu amalemba ntchito alezi kapena manane mchengerezi kuti azilera anawo koma ndi anthu oti amangotoledwa kunena la iwe bwera uzidzandisamalira ana koma munthuyo saziwa kuti mwanani ndani ndipo kasamalidwa ka mwana sakuziwaso. Ndi izi zimene zazizindikiridwa ndi unduna wathu nchifukwa chake tifuna tiyambe programu yapaderadera kuti alezi onse kapena anthu onse amene amalemba ntchito anthu ya mnyumba azitenga anthu okhawo kamene aphunzitsidwa chifukwa choti akatero anthu amene anja ama khala taphunzitsidwa.
Mkulu wa nthambi yoona za maphunziro amkombaphala ku Synod ya Livingstone ya mbusa Edward Kamtozi anati adaganiza zokambirana ndi a World Vision kuti aphunzitsa alezi ataona kunena kuti alezi ambiri mdziko muno alibe ukadaulo. Akanthunzi anena kuti alezi omwe alibe ukadaulo ena amachitira nkhanza ana ndipo amachita izi asakudziwa.
Ife tinaona kuti pamakhala mavuto akulu kwambiri makamaka pa nkhani ya maphunziro a alezi mmene aleziwa amagwirira ntchito tikamaona masenters amene tili nawo komanso masenters amene timayenderawo kuti alezi amene amaphunzisano amaonekabe kuti ukadaulo weniweni alibeno amaphunzisano ngati mmenewo angalotero lomene amaganizira.
Mkulu wa World Vision kunchinji ayamikani banda anati anaganiza kuti athandize ntchito yophunzitsa aleziwa kamba kuona kuti bungweli limayangana kwambiri umoyo wa mwana kuyambira poyamba mpakana kukula kwake.
Tinaona kuti titaphunzitsa 40 more kuti akhale ngati 70 kuti tilonjezere pa chiwerengero cha anthu amene akudziwa kunena kuti akhoza kumusa mala bwanji mwana komanso akhoza kumutetesa bwanji mwana akakhala kuti ali pa senta. Ndi chifukwa chake tinaona kuti ndi kwabwino kuti anthu aphunzitsidwe.
Abanda anena kuti ali zokwana 40 omwe aphunzitsidwa achokera mboma la Mchinji malingana ndi unduna oona kuti pasakhale kusiyana pakati pa mayi ndi abambo komanso ana mdziko muno muli alezi opitirira 46,000.
Muna ndi akazi wati ndikofunika kuti dziko lino lilimbikitse kuti ana adzileredwe ndi makolo awo kapena achibale awo malo mumango alera magulu osamalira ana. Modzi mwa akuluakulu kundunawo a Trifonia limbane wadizi zikoza kutandiza kuti dziko lino likhale ndi nzika zodalirika. Iwo amayankhula izi muzinda wa Blantyre pa mapumziro a anthu osabalira ana amene bungwe la Open Arms Infant Home lidakonza. Alimbani akufotokoza.
Zimene akupanga Open Arms tikuziona kuti ndi zothandiza kwambiri chifukwa akungotsata mapazi a zimene boma li kulimbikitsa kuti zizichitika, kunena kuti ana amene amasamalidwa kumalo osamalira ana nyumba zimene anthu amakhala nazo zomatengana mmidzi yawo ndikumasamalira kuti chikasamalidwe kameneka kasapitirire koma kuti ana akaleredwe kumabanja kwawo, zimene tikunena kuti ndizofunikira kwambiri famwe ana amaleredwa mwino pabanja. Izinso zikutsata mundondomeko zimene boma linakhazikitsa kuchokera muchaka cha 2016 pamene tinanena kunena kuti iya tichepetse chiwerengero cha anachi ana azikaleredwa kumanyumba, ndi tinayambitsa programu imeneyi imene tikumawathandizira anthu amenewa kuti azatenga ana akakhale kumudzi kwawo, ndikumapanga kumathandizira kumudzi kwawo komweko. Choncho chimene apanga Open Arms sanangofuna kuti angowatumiza ana kumakomo kwawo ndi makolo awo.
Ndipo wapa mpando wa board ya bunge la Open Arms Infant Home a James Wandawanda adati ndiwokondwa kuti ndondomeko imene iwo akhala kuilimbikitsa yolera ana kumadera ikubala zipatso tsopano.
So nongati dziko ndiye kuti anawa ambiri sitimazindikana kuti pamawa adzakhala chiyani, right? So tiyerekeze kuti mwina wina ndamene adzakhale otiwerengetsera masamu oti kuti kudera lakula kuti kufunika madzi dhamu likhale lalikulu bwanji, right? Amenewo ndi masamu akuluakulu. Anawo akhala kuti amene abadwa mpaka na zaka ziwiri sanasamaliridwe, maganizidwe awo amakhala ovuta komanso makulidwe awo amakhala otani ovutikira. So ife tikuona kuti pamene tasankha awo amene ali ovutika kwambiri kapena osowekera kwambiri amenewo pamawa sitikudziwa kuti adzakhala ndani, ndipo pa kakang'ono kamene tikuchita tikuti chikhupiro kuti patsogolo anthu kamene amene ana ngati amenewo akuzadzakhala atsogoleranso a dziko lino amawa.
Imwe ankayendetsa ndondomeko ya mapunziro ofuna kufikira aliyense munduna za mapunziro a Elad Katanda wapempha sukulu za ukachenjede mdziko muno kuti zilembe omasulira chinenero pogwiritsa ntchito manja. Akatanda ati izi zithandizira kwambiri kupititsa patsogolo mapunziro a anthu aulumali mdziko muno. Iwayankhula izi ku Blantyre komwe kunali mwambo wa opunzira asanu ndi awiri aulumali amene amaliza mapunziro awo pa sukulu yophunzitsa luso la manja ya tikonze apa Vocation Training Center. Opunzira aliyense walandira magina osokera ndi nsalu zoyambira business zawo. Tulankhani wathu Kedi Napolo anayankhula ndi Akatanda.
Ngati mapunziro a maluso osiyanasiyana amaperekedwa mmakoleji athu khandi ma university khandi ma vocation training amaperekedwa pozera kuwalankhula anthu aja kuti anthu aja azimva, ndiye munthu ali ndi ulumali wosamva ankhale atakhala kuti wazikakamiza kupita ku sukulu kumene kutako palibe chimene akataulipo chifukwa opunsaji amagwiritsa ntchito chilankhulo chathuchi kati chewa khandi English kumalankhula, ndiye iwo chasankha mve zimenezo. Ndiye ngati tikufuna kupita chitsogolo kuti anthu amenewa tiziyathandiza pakufunika kuti malo mmene timaphunzisira ntchito omwe muzikhala kuti.
Bungweri lidayamba mchaka cha 2021 pofuna kuthandiza anthu aulumali wakumva powaphunzitsa ntchito za manja mwaulere kuti akhale odziyimira paokha. A Daniel Chilwa ndi wotanthauzira pogwiritsa ntchito manja pa sukuluyi ndipo akufotokoza kufunika kumaphunzira ntchito za manja kwa anthu aulumali.
Ife thandizo lyathu lyachikulu ndithu chifukwa mmene mwaonelanaja kuti ndi aulumali. So bungwe la ifeyo tidapasa mphamvu zotathauzimira paokha chifukwa mbuyo umu amakanika ndithu kuti apake zithu zamomasoka pamene abwera kuno komwe ndithuya chitizo kuti akasintha makomedwe akafika m'makomomo zikatheka ndithu.
Unduna wa zantchito wayamba ntchito yowunikiranso malamulo a zantchito a mdziko muno. Cholinga cha ndondomekoyi ndikufuna kuthana ndi ena mumavuto omwe alipo okhudza zantchito. Brenda Khayo ali ndi ripoti.
Mlembo wamkulu kunduna ona zantchito achikondano Musa ati cholinga chowunikiranso malamulowa ndikulimbikitsa ntchito zabwino, kuteteza ufulu wa anthu ogwira ntchito komanso kulimbikitsa kuti chuma cha dziko chiziyenda bwino. Iwo anali unduna nawo kufuna kuthetsa mikangano kwa ogwira ntchito ndi olemba ntchito kumaso kutetsa nchiridwa kugwiritsa nchiro ana nziko muno
malamulo amene sakuyenda bwino kapena malamulo amene khala outdated amenewo ndamene tagwiritsa unike tikonse kuti za zimene zizitangatira mukuzinchito zikhale zokuti zikufanana ndi zimene ma convention amene ifeyo tima rondola timatsatira a international labor organization chikwatsata
mlembo wamkulu kubunge la Malawi Congress of Trade Union amadalitsa njolomole anayamikira undunawu kuunikiraso malamulo ona za ntchito ponena kuti izi zipereka ufulu oyenera kwa ugira ntchito kumaso olemba ntchito
and the law on for sangaona kuti zimezi zisayambika tsopano and zitipangira ubwino ngana anthu apa ntchito kunena kuti mwina mavulena amene makhanawo ku ntchito chifukwa cha malamulo titeno kwabweretsa bwino pamodzi and zimene feta kufotokozesa kuboma bomalo ndi ena onse pamodzi tavomereza nona kuti izizi zikonzedwe kuti munthu apa ntchito ukhale wabwino kwabasi
dziko la Malawi lakhala likugwiritsa ntchito malamulo ona za ntchito omwe anakhazikitsidwa mu chaka cha 1919
Konsolo ya mboma la Nkatape yati pali kufunika kwakuti anthu amene anasiyidwa atayamba kale kupindula kudzera kundondomeko ya mtukula pa khomo ya Social Support for Resilient Livelihood kuti abwererenso. Malinga ndi konsoloyi ntchitoyi idayamba kale kuonetsa zipatso zake ndipo kusiyidwa kwa anthu ena kuli ndi kuthekera kuchititsa kuti mabanja awo apitilire kuvutika. Zambiri mu report la Patience Lunda.
Izi wapempani nkulu wona za chitukuko cha madera ku Consoloi a Jacob Moloko pamwe nkulu wona za nchitoi ku bunge la World Bank a Chipo Msoya anaendera boma la Nkatape kuti adziwe mmene nchitoi kuyendera. A Moloko anati anthu 129 anachotsedwa mndondomekoi zomwe zikusokoneza ulendo wawo ofuna kuti aziyimire paokha pa nkhani za chuma.
Chifukwa cha kusintha kwina ndi kwina anthu ena anapezeka kuti atulukama mu program. Ndiye anthu amene aja anayamba kale ntchito zawo zakusunga ndi kubwerekesana ndalama. Ndiye kuti tathandize bwinobwino kuti atukuke apite pa sokolo. Ndimene timapempha kuti anthu amene aja abwerereso mprogramu taloweseso nchonecho kuti tathandizire kuti nawonso mabanja awo asinthe.
Ntchito ya SSRLP ndi yaboma ndipo ikulandira thandizo kuchokera ku bunge la World Bank komanso Social Protection Mati Donor Trust Fund. Anthu omwe ali pansi pa ntchitoyi akupindula nawo kudzera ku mtukula pa khomo komanso ku ntchito yakasamalidwe kachilengedwe. Mkulu wa ntchito ya SSRLP Paul Chipeta anati maboma a Nkatape ndidedza ndomwe anasankhidwa kuti nkumene aziona mmene ntchitoyi ikuthandizira anthu. Achipeta anati amva za madandaulo amene aperekedwa ndipo aonesetsa kuti athane nawo.
Anthu athe kukonza chilengedwe chawo komanso kuti pamvero pache alandirika ngachepe kuti katothandiza mabanja awo. Koma chifukwa choti kangachepe kamene ndikosa kwanira panakhazikitsidwanso ndondomeko zina zoti anthu amene ali okonzeka aphunzitsidwe kusunga ndi kubwereketsa ndrama kudzera mbungwe licha la kumsipi.
Mboma la Nkatape muli anthu 15,000 amene akupindula kudzera ku ntchito yosamala chilengedwe komanso anthu 5,000 omwe akusunga komanso kubwerekesa ndalama.
Mukuone na nkhani mwa tsatane pano pa Kanema wa Time takulandiraninso popitilira ndi nkhanizi. Unduna wa zaumoyo wakhazikitsa ntchito yopereka mankhwala olimbana ndi vuto monga lalikodzo ndi chikhulupiriro chokuti ithandiza kuchepetsa mavuto amene undunawo umakumana nawo popereka thandizo kwa anthu okhudzidwa ndi vuto ali mdziko muno. Modzi mwa akuluakulu kundunawo a Matthias Joshua wanena izi pomwe mbokhazikitsa ntchito yopereka mankhwala odeteza kuti matendawa kumaso njoka za mmimba umene unachitikira mboma la Mzimba. Pemphero Malimba ali ndi ripoti yomakwere ngati Brenda Kayo.
A Joshua anati ntchito yopereka thandizo ikumakumana ndi vuto la kuchepa kwa mankhwala komanso ogwira ntchito.
Vuto amene akumapezeka kwambiri ndioti anthu ogwira ntchito ndi ochepa komanso mankhwala nthawi zina amapezeka kuti sakupezeka. Ndiye taonetsetsa kuti mankhwala akhale akupezeka tathandizidwanso ndi ma NGO ena kugula mankhwala ena kuti ntchito ikwirike bwinobwino makamaka zathu a evidence faction amene atsogolera ma NGO ena onse kugwira ntchitoyi komanso taonetsetsa kuti anthu ogwira ntchito akhale ophunzitsidwa bwino kuti ayigwire ntchitoyi mwaukadaulo.
wapampando wa board la bungwe la FDC Action Ani Poya anati bungwe lawo ndilo dzipereka kugwira ntchito limodzi ndi boma kuti athane ndi mavuto omwe akusokoneza boma polimbana ndi matenda osiyana-siyana.
Pa district pano amanena kuti matenda amene wa ndi mavuto mboma muno kapena zikuloseni komanso tikaona pamoyo pa umoyo wa achitsikana amene ali zaka kuyambira 10 kufika 19 timaona sokuti ali ndi mavuto kuti magazi awo amachepa chifukwa choti pena akhala kuti akafika mu atansinku amataya magazi komanso amakhala kuti pena ali ndi matenda amene ndachitwa kale wa njoka za mmimba kapena mdihatsia.
Ntchito iyi imene ikuyembekezera kuyamba mwezi uno ifikira anthu pafupifupi 3.5 million.
Sukulu ya ukachenjede ya MAS ya kazikitsa tumbalandarama zokwana 4 billion kwaza zothandizira ophunzira asukuluye amene akulephera kupitiza maphunziro awo chifukwa choswa ndalama. Wapa mpando wa thumbali a Boyd Lue wati kusowekera kwa ndalama kukhudza maphunziro aophunzira pa sukuluye. Serena Tambula ali ndi nkhani yonse.
A Boyd ati ophunzira 460 ndi amene apindule ndi thumbali chaka chino. Iwo ati ndalamazi zithandiziranso pa kafukufuku komanso pa ntchito za luso la makono mwazina. Iwo akufotokoza.
Lelolo timakhazikisa ndondomeko imene tonena kuti ndi Mass Endowment Fund. Ili ndi thumba limene tinayika poyambirira ndi ndalama zathu za invest ya Mass. Tinatenga ndalama zimene boma limatipasa kuti tizipanga ntchito yopangira Rani University yathu 1.3 billion kuziyika padera ngati mbewu kuti ziphukire zitipase zokolola. Muzokololamo titengepo pang'ono titandize ana sikulu ena amene akuvutika kulipira school fees, kugula zakudya, kugula mabuku ndi zina zotero.
Mmodzi mwa ophunzira amene apindula ndi thumbali ndi Anastasia Mamadi ndipo iye akufotokoza.
Tungwene akuti tilimbikire ndikupitisa patsopa maphunziro athu kuti tikatiso thandiza anthu ena chifukwa sangathe kufikira okha pa endowment fund singathe kufikira anthu onse mdziko muno ziyenera anthu ngati ife amene anthu akufuna kwabwino atilipira maphunziro athu kuti tikafikira anthu amenewo.
Wachiwiri kwa mkulu wa banki ya National Amasauko Katsala akufotokoza chifukwa chimene banki yawo yapelekera thandizoli.
Mmene nkhani imayamba zinkangoneka ngati just an idea koma kuti lero tili pano kuti fund imene yakula fika pa level imeneyi ndipo kuti ma students ayamba kupanga benefit ife tili tachimwemwe kwambiri chifukwa cholinga cha fund chikuoneka kuti chayamba kutani kwa kuchitika.
Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku kampani ya Ilovo yomwenso yathandizira kuthumbali Achido Mshali akufotokoza.
Ife mathundu osangalala kwambiri kuti ndama zomwe tiwika mu fund imene zayamba kugwira ntchito ndipo ana sukulu ya MAST ayambano kuzigwisa ntchito ndama zaja kupitisa maphunziro awo pasogolo.
Mkulu wa banki ya Standard yomwenso yaika ndalama zochuluka kuthumbali a Philip Madinga anali nawonso pamwambowu.
Ngosolo la Open Distance e-learning lithandiza anthu ochuluka kuti adzitha kupeza mwayi wamaphunziro mdziko muno. Wachiwiri wa nduna yona za maphunziro Anansi Chaulandoko wanena izi kulilongwe potsekulira msonkhano wa Open Distance e-learning wa mayiko akumwera kwa Africa umene kuchitikira mzinda wa Lilongwe. Kuluona za maphunziro apa mwamba munduna za maphunziro a Levis Enea wati Manawi ikuchita zonse zothekera kuti maphunziro kugwiritsa ntchito makina internet afikire kumadera ofuta kufikirika. Iwa akufotokoza.
Tiyambire pamenepo kuti tinene kuti maphunziro ndosafunikira kwenikweni sizoona chifukwa chonena kuti aliyense apeze maplani amene timakhala nawo mwachisanzo maplani a dziko amene tili nawo amalai 2063 kuti akwaniritsidwe. Chimene chikufunika kwambiri pamenepo kuti anthu akhale aukadaulo wangwiro ukadaulo umene ungapezeke kupyolera mmaphunziro ndiye ife monga boma tikulimbikitsa maphunziro pena paliponse aliyense akulimbikitsidwa maphunziro chifukwa chake takhazikitsa ndondomeko zimenezi. Wina wakana nenapo kuti mutati mundipatse zinthu zitatu ndikufuna kuti choyamba akhale maphunziro chachiwiri akhale maphunziro chachitatu akhale maphunziro titakhala kuti tili ndi mtima umene boma lakhazikitsa kale aliyense sitikuyenera kukhala osiyana aliyense akuyenera kupeza maphunziro ndamena ngati kule dziko lino.
Pamene bandiye pamapeto pankhani zathu madzulo ano munali ndidziwe Online TV tapanga ni comment kupanga like ndi kupanga share post imeneyi.